On trendybeats.com.
Preparing for your healing, my God, oh my God. I'm waiting for that touch that sends pain away. Believing I'll just wake up and know it's all a dream. I'm falling down the tunnel, my hopes are blown away. Going off my mind, I'm begging you, my God. I'm waiting for my children to keep my dreams alive in a zip woman.
Okay, one night, my. Father Comfort, Egejuru, Iya Titi, Pst.Kalu, Mecha, Onye Hapụrụ Anyị Na-Alachi, Anyị Na-Ewere Ahụ Ya Nye Ala Aja, Lara Aja, Ntụ Lara Ntụ, Uzuzu Lara Uzuzu.
Waiting for my children to keep my dreams alive in a sequel.
And
you're feeling to one of
you. Onye ọbụla nke tụkwasara ya obi ga-adịghị achị ndụ ọbụla si na nwụrụ anwụ. Onye ọbụla nke ndị ndụ na-atụkwasa ya obi agaghị anwụ anwụ ruo mmebighị ebi. Anyị ji obi dị umeala na-arịọ gị nna ka anyị bulite anyị site n'ihe ọnwụ nke mmehie ma kụba anyị na ndụ nke ezi omume. Otu anyị ga-abụ mgbe anyị ga-ahapụ ndụ a, nke a ga-ahụ na anyị bụ ndị kwesịrị ekwesị n'anya gị. Anyị ga-anatakwa ngozi ahụ ka ọ kpara gị ịhụrụ n'anya ga-eji ngozi anyị ndị niile ndị na-eru uju. Anyị na-arịọkwa gị Chineke ịga n'ihu imere anyị niile ịga nke ezinụlọ a ebere site na Kraịst Jizọs Onye Nwanyị. Onye nwanyị anyị dịka oru a nọ ebe a Jehova kpọpụrụ ike ga afọ
giving all I lived for to satisfy my flesh, throwing away my visions that I might live again. Believing I just wake up and see it's all a dream. I'm falling down the tunnel, my hopes are blown away. I'm going off my mind, begging oh my God, waiting for my children to keep my dreams alive in a sequel.
Anya mire juwa no manya chupu in a sequel.
In a sequel.
Obia bawa wangio chimo in a sequel. I'm gonna go get some more.
ọchị. N'ejiji bọọlụ nna m. Nna m nwere na ndị di ama abụọ, onye nyere m aka, ọbara ọ na-aba. Onye bụ sekọ na-aba n'ụlọ m. N'ejiji bụ ezi mma. Ọ na-adịla mma. Ọ na-adọrọ ụtọ. Ọ na-eru ụtọ ya ọ na-awarị. Elekwa n'ime program adịghị mma. Ọ na-adọrọ ụtọ. Nke o steeti, ihe si 200 mantị. Nchọta ya akwụkwọ nri abụọ. January 2021. N'ejiji ya, my trans. Ana m ụzọ ndị ekubo. Nwetara ụlọ dị iche ụtọ. Chọnwụrụ ụlọ mmepe dị iche. Nekọ ụlọ mmepe dị iche. Nwetara.
My name is Barrister Kezie Osim. I'm a bender here. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. So, our inner life is a journey. The day you come and the day you go, these are the two heavy days in man's life. Ekpere a na-ekpe na ndụ bụ ka anyị nọpụtụ ụmụ anyị too n'ihu anyị pụta dị mkpamkpa Pst.Kalu nwankwọ pụtara. Ya titi mụtara nwoke mụta nwaanyị ha bụsịrị dị mkpa. So ọ bụ eziokwu na ọ nọrọ mgbe anyị gara laik ọ nọruo because when man or woman not enough, but to the glory of God, oh me after only here, after come here, even as the children get up at the age of 87, we still return glories to Him. So man, I go on. They call himself Sabro Ladimpa. I'm again in there. I won't make a deal here. We thank God that Sabro Ladimpa is in there. Mother Kumoni is in there. Hey, better woke up. Hey, better one yabla. So I make a letter make it. That's all my sire. Neyaga look at their nobody daughter. They are not really now Jesus.
Kingsley Agomo. I'm the general manager of Omaha Capital Development Authority. And I'm here to condole with my friend Pst.Kalu on the demise and burial of his dear mother. And we pray that the good Lord will grant them the fortitude to bear this irreparable loss and grant the soul of the mother internal peace. Thank you very much.
Ambo Wada Oyoboke Abdul Pst.Kalu Mecha not both on bend. Iya Titi Mecha we and them. Wow, step better. Like in the morning, Iya Titi Onye ma oyi wele we enwe ike ma because ihu ya wo mo wala ihu ochi and onwe ozinulo a le se na ibo a se na eze ya na irekwa ana lokwa but ha locha mo wala ira eha wundi ya hilire yare eza atawakwa so mwa sina owebwe mba ise ruka nko wese asekwa ma onwu ma ndu muna onye aga imekotakwa ana emekwa ise aye meziekwa mba mba ina etolita etolita azika mba ayi toro ayi nina abia mara chineke even mai ha ayi nina abia mara chineke ayi nina abia no bintu ayi nime chineke ihe ndị a niile abịa gbanwe ezigbo mgbanwe dị na famili anyị ezigbo mgbanwe dị na ndụ ha arụzie ndị nwere na-atụ chineke egwu na-emekwa n'ihe niile ha na-eme na ịtụ egwu chineke so anụlasị m chọrọ ikwu chineke mere m amara ahụrụ m ma agara m 2 days. A day, I saw her less than 12 hours before she died. Mmaji aka na emere m sign aghọta mie maji ọsụ na-eweda aka ya na-asị ya mma biko weda aka gripu a ya mara wefu aka gị nke a zaala nke a makwara zaa achọwa nga na-etinye drip ya kọntinu na-eme nji nwedakwa ya aka bifo m ewefu aka m ya eweliekwa aka ahụ ama m na sign ka ọ nọ na-enye m dị n'eze ya nwụọ ọ mgbe ọ nwụrụ na m matara na ihe ọ na-enye m wụ sign emekwanụ m ji gbaa mbọ mekwanụ mee ihe niile nọ na pawa m ịhụ na m nọ na beria ma m ma ịdị m ma ụmụ nwanne m anyị niile zuru oke nga mmama nọ ya bikọs ya nwa ata akwara nka ụzọ dị aka ụzọ adịghị mma ọ ya mere mmama nọ nga taa ma ọ bụkwa ya ọ gakwara ịnọ nga ọ bụrụ na mgbe naijiria dị mma enwere ike ịnweta ego gbaa plen ọ gara ịnọ nga taa bet naijiria anyị mmeghe asịala na naijiria ego moto ego anyị ji na-agba plent awa ego anyị ji agba moto ugbu a anya mere mmama nọ ebe a taa bet anyị niile na ya ụmụ nwanne m niile anyị zuru ezu ma ndị dị anyị anyị niile zuru ezu and obi ụtọ mbụ na mma nwụrụ na chineke Oya wo bi o tom. Eh o bi the motor na wo before now.
My name is Pastor Kunle Afio. I'm an in-law to the deceased, and it's a big loss, but it's also a good one. As the children are celebrating Mama, and it's a glorious program. Everything from the beginning yesterday has been very, very good and glorious. So we thank God for making it, for letting it go back peacefully and wonderfully. So we give Him all the praise for a wonderful weather. At least more than half of the day we enjoy a good weather from the start of the program today, and it has been wonderful. So that's just the, and I congratulate the children for a successful burial of your mom.
Okay. many years under Dama. Is you please you bring a flag and back a ballet maker? Talk about to fulfill all righteousness. When you bend the Nanga, when you deck go Nanga, guess what, Bobia? I will mean that up a lot. But after that, almost you fail and play you play even. Is you please open the bend? But and you cheerful, Larry, for a little. Hey, can I pass him? Follow my spread, I guess. After a cook,
mamma, yeah, a cook, mamma, yeah, but the other, yeah, but the mono, yeah,
get him.
So
there we go. Oh, put the bottom one, you see, double 1,000. I do got half a barrack. Probably, you have it, mamma,
yeah.
Na nnem Ada Titi Kalu Mecha Elirita Obonye Abamwa Mbuya Ya the two Orient Taker Lekwania Elema Yerumburu Chicken Sohu Isuela Ya Poria Tobu Tongue Bula, Elerinia Oria. Oh, no, Lanya Mahoqua Lanya. May we room when I'm Lilians were really a pop of several little Lagos. May we brew in Yemetawaka. So, Chineke, Embellar Chineke, Kunyakuna, and clement weather. Chineke Mayor. Today we had a clement weather. We had a very large turnout to pay our last respect to her. And I'm grateful to God for all that He has done. And what He's doing presently, and what He will do. As long as I live, I will continue to serve this God who has given me victory over everything that I passed through in this in her death. But I thank God that at the end, peace has been restored. And the family, they are happy with me that I allowed peace. Rain. So I'm grateful and I thank God for it. Thank you.